kipindi kicho kwanza tazama iliwepo katika penalty box ile. Akamwambia tu niachie. Messi chose nitokwe. Aliweka wakachana Singida Big Stars.